Ihayanishwagurisha ryitiriwe umuhenyanyuzi w'iwacu ry'inshuro ya kane ryatunganijwe mu ntumbero yo kwegeranya abapfasoni n'abigeme biyungunganya mu guhinyanyura ibintu bitandukanye kugira babigishe uko bokwiteza imbere kandi ko biteze umwimbu munini nk'uko bivugwa na Aaron Hatungimana yaserukiye amashyirahamwe yatunganije iryo hayanishwagurisha.
Intumbero ya mbere ni uko rihamagarira abanyamyuga bose bagakoranira hamwe. Intumbero igira kabiri ni uko bamaze gukoranira hamwe bahana ubumenyi. Intumbero igira gatatu ni uko yaba amakoperative, yaba amasosiyete, yaba imigwi, yaba artiste itandukanye bagira ubukunwana. Intumbero rero igira kane ya vyose ni yo gufata vya bintu bahinyanyuye bakabidandaza kugira baronke abakiriya maze baronka amafaranga.
Abo bitavye iryo hanishwagurisha bakamenyesha yuko biteza kunguko kanini cyane.
Inyungu ya mbere ni kumenyekesha ibikorwa byacu amplisi tuka izina ry'iwacu rikaba populaire ku bantu nyene basanzwe bakora ibintu nyene n'abandi nyene b'amanyamahanga. Icya kabiri ni uko nyene turonka udufaranga two kuraba ubundi buryo dukoramwo.
Akarusha ku bijyanye nivyo turiko turadandaza turakabona kuko iyo tugurishije turashobora gusanga tugize icyo twunguka mu muryango tugasanga turitejeje imbere ubujyanye n'udufaranga tuba turose tuba twagurishije ngaha.
Iryo hanishwagurisha rikaba ryateguwe n'amashyirahamwe agera kuri atanu y'abikorera utwabo.